atemu wali kwa gami sikuwa yugani na chini ee cheche tuitala na chini happy women is the natural of my nation thank you so much.